yok deploy ne authority yok yok recall ayo disciplinary process as a charge sitata e political decision to ba siya ko recall se va elikaba esukumile sitibuya simple siblona uke yabona ke pawikade ese discipline pawu recall unikwe task esimbi uba resign abesa sikhulu wena uba ukho discipline uzosukulisa uqhankqalaza ungafuna resign yebona wazi ubuqhankqalaza sizabuyeka yobekwe into beyivote of no confidence because awuhloniphi umbutho awuthobeli sukuye kutywe ngamaqhalana kula nto kuyayivote of no confidence kulapho sibe khona so siyathemba ke into yoba laa dipoyensi endiyihlonipha kakhulu kuthiwa mtata uzuma izawuyazi into yoba siyayirikhola asilunayo izivanayo uba yenzi loo nto izawugeza ba amaqhalana afana na asiyithandi ke laa nto yoba igezelwe phaa epalamente you know